Kua tīmata te kapari ki Māori ki te whakarite mō tā rātou pakanga ki te kapa iwi moi moia a tēnei rā horoi nei. Mō tētahi o rātou he wā nui kā mehameha tēnei wiki mōna i kōrerua Astley Nathan ki aia.
Huri atu ana te aro o te kapari ki Māori ki tua. Hei tā tētahi, mehe kō tuku rerenga tahinga āhuatanga.
Extra special for me, you know, being able to play in New Zealand Māori with people, you know, I've looked up to playing, you know, my whole career.
Nō Rotorua a Hayze, Perham, he whakahirahira ki aia te tākaro I tōna tūrangawaewae me te tākaro tahi ki etahi o ōna kaiwhakaaweawe.
Getting it done in Rotorua, my hometown, is just pretty much a dream come true, you know, I couldn't pitch a debut in a national team being any better.
Aha koa koinei tana ki emu tuatahi mo te kapari ki Māori, e hoki mahara nei ki tana tipuranga I raro I te manaakitanga, uri ki Māori.
We were able to, you know, get around some big names. You know, we've got jersey presentations by Bully, Isaac Luke and Adam Blair, and, you know, we're fortunate enough to, you know, have done a jersey presentation with them, being able to train with them, and now being coached by them, so that's an awesome experience.
Kei te heheri tonu te kapa, ahakoa te korenga o etahi tino pau o te kapa. A, kua ara mai anō,
some of them probably haven't played NRL yet, and they're going to get opportunities to, you know, be on the big TV and all the family watching and our fans. So yeah, it's exciting for them.
Hei tā te kaiako matua tā Ben Gardner, me mō hionga kai tākoro, he ā heinga nui tēnei.
Situation where a guy misses out, it's someone else's gold. And I had that conversation with a number of the players when we first came together that, you know, this is your opportunity to shine. And take every opportunity along the way.
Ka whakaingoa hia te tīma me ngā kaitākaro o roto, hei te rā pare, ki ngā toa hokohoko kai o te pō, ki Rotorua. Astley Nathan, te karere.